ndikulandi leni abale okondedwa kuli ngaliro la mawa walero mawa wa pa 11 September 2024 okondedwa mawa walero tipitirizabe kuphunzira mawu a mulungu pa mutu amwe uja onena kuti madalitso anu sapezeka popwete kanthu ena koma polumikizana ndi mulungu ndipo mawa walero ndi phunzo number 5 limene lichokera pa numeri 22 ndimeka yoyamba mpaka ndime ya number 6. Mawu a mulungu mchicha wachalero akuti Aisraeli anayenda kupita ku zigwa za Moabu na akamanga misasa yawo tsidya lina la Yorodani moyang'anana ndi Yeriko. Tsono Balaki mwana wa Zipori anaona zonse zimene Aisraeli anachitira Amori ndipo Amoabu anaopa anthuwo chifukwa analipo ambiri. Amoabu uwo anachita mantha kwambiri mpaka ananjenjemera chifukwa cha Israeli. Iwo anati kwa akuluakulu a ku Midiani, gulu ili lidzabudula zonse zimene tazizungulira monga momwe ng'ombe zothena imathela udzu wakutchire. Tsono Balaki mwana wa Zipori yemwe anali mfumu ya Moabu pa nthawi imeneyo anatumiza amithenga kwa Balaamu mwana wa Beori yemwe anali ku Petori pafupi ndi mtsinje mdziko la kwawo kuti akamuitane. Balaki anati, taonani anthu ochokera ku Igupto abwera adzadza dziko lonse ndipo akufuna kuchita nane nkhondo. Tsono bwera utemberere anthu amenewa chifukwa ndi amphamvu kwambiri kuposa ine, mwina ndingadzawagonjetse ndi kuwatulutsira kunja kwa dzikoli chifukwa ndikudziwa kuti amene umawadalitsa amadalitsika ndipo amene umawatemberera amatembereredwa. Ameni. Mama wa amene wakondedwa, titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti musamayipidwe ndi kuchita bwino kwa anthu ena kapena madalitso amene anthu ena ali nawo. Testi imeneyi mukhale nayo abale okondedwa ndipo mupambane yonena kuti ngati chauta kudalitsa ena inuyo ngati munthu opemphera msamayipidwe nazo. Akunja tamvetse anthu osaopa mulungu tamvetse anthu osadziwa kuti mulungu amachita bwanji tamvetsetse iwo akamayipidwa akamachita sanje akamanyoza bena akamafunira anthu ena zinthu zoyipa aonda akunja zowayanja. Koma kwa ife anthu amene timapemphera kwa ife anthu amene tidatembenuka mtima nchosayenera kuti mpaka natu kazikazi moyo mapweteka ati popeza wina wake wachita mwino ndinene moona mtima alipo bantu olowadima komwe achalichi alipo bantu amene amapemphera ndama udindo kumpigo kwawo iwo chimene chimawakondweretsa koma akamamva za wena nzakuti wenawo akukhala moyo osawaposa akukhala ndi zinthu zimene mwina iwo ali nazo kale akukhala mmachidwe amene ngapansi pa iwo the moment amva kuchita mwino kwa wena the moment amba uthenga wakuti wina wake chokoma chifuna chimchitikire amayipidwa mpaka na munthu ufika poso wa mtendere mpaka na munthu ubipi kukwera abale okondedwa ndiye kuti nanuso ndinu mkunja ngati mmachita chotere abale okondedwa mulungu chimene ayembekeza ndi chakuti ifeyo ngati anthu opemphera tidzikhala wanthu amene tizimvetsetsa zimene mulungu amachita ndi wanthu ichichimumvetsetse zimene mulungu amachita ndi wanthu amachita na wanthu aja mosiyanasiyana kwambiri mosiyanasiyana akhoza kuchita izi ndi yawo nachita izinso ndi yawo ndi mmene chauta amatha kuchitira. Abale muzivomereza kuti mulungu apatsa mosiyana sibwino kumadzisowetsa mtendere nkumanyoza kapena kulimbana ndi wanthu ena amene ambuye akuwachitira zokoma ayi sibwino ndithu musatangwanike nazo musasowa nazo mtendere izi zonena kuti wina wake ambuye wakumukomera mtima koma tiniyo mpaka natu mpaka na dalazi mpaka na munthu chizumba zumba mtendere nkusowa ati popeza wina wake chauta akuyira naye bwino ayi
ndi zake vomerani zimene Ambuye akumpatsa. Inu takhazikikani pa chimene Mulungu akhoza kupatsani, lumikizanani ndi chauta muone zimene Mulungu akhozawira. Palibe munthu olumikiza ndi Ambuye amene adzatayidwa kunja natengedwa opanda pake, kulibe. Kamundimvetsetsa kani? Musamayipidwe ndi zimene Mulungu achita pena. Ati popeza Ambuye wachita izo awo, ndetu kumazokapa mbwerekete, zonyoza pa status mbwerekete, kwa ipira, ndipo ena mpaka na panuba, adaleka kuyankhula nawo, atazindikira kuti chauta alikuwa akomera mtima. Adaleka kuakambira zabwino, adaleka kukhala nawo abwezi ngati enieni, popeza Mulunguso wakomera bwino mtima. Taziona ife mdziko zimenezi. Anthu amene amacheza bwinobwino pamene wina analiwo pansi, the moment Mulungu adamukomera winayo mtimanso, apale ngati kuti watukwana osamlabadira konso ngati kuti ali pa mpikisano. Abale msatero odala ndiwo anthu amene amazindikira kuti chauta apatsa mosiyana. Ndimane ndikutsimikizireni simudzakhala nambala 1 mdziko lonse lino pa zochita zanu. Yehova zina apatsa awo, ndipo zina apatsaso awo, ndi mmene Mulungu wathu amachitira. Mandikuzena kuti uli sibwino kukangalika kuwafunira wena zoyipa eti poyipidwa ndi madalitso awo. Choti mudziwe nkuti minyozo ndi matemberero a anthu sakwanitsa kusintha madalitso amene Mulungu wapatsa munthu. Izi ndiye ndikutsimikizireni. Kayamuta munyoza munthu yobwanji, kayamuta mfunira munthu zoyipa bwanji, zimene muchitazo nkungota ya nthawi, chifukwa zilibe kuthekera zimenezi, zoka mthothola chimene chauta wampatsa munthuyo, zosatheka. Alipo ambira adatukwanidwa, adanyozedwa, adapangitsidwa dzipongwe, koma nduka apa panopa madalitso a Yehova kadali nawo. Chisomo cha Ambuye pa iwo chikadalipobe, mtendere wa kumwamba ukadasefukirabe, uyu ndiye chauta amene timpembedza. Nao, ndufuna ndikupewetseni kukuta ya nthawi kumanyoza anthu ena. Ndufuna ndikupewetseni abale okondedwa kukuta ya nthawi kumafunira ena zoyipa kumeneso kungokupangitsani kukhala okhumudwa. Chimene mungachite nkuti inu yomulumikiza ndi Ambuye amene nayeso Ambuye amadalitsa anthu ake, gawo lanu la madalitso ake adzakupatsani. Funirani ena zokoma popeza tonsefe tiyembekeza madalitso ochokera mdzanja la Yehova. Amen. Amawo amene okondedwa, tiphunziramo zinthu zingapo izi. Choyambirira, kudalitsika kwa wanthu chimakhala chisankho cha Mulungu. Amen. Ichi chimuchizindikire, kudalitsika kwa wanthu ndicho chisankho cha Mulungu. Ana Israeli amene tawerenga apa ali pa ulendo wawo iwo ochoka kwa Igupto kuti kalowa mdziko la mkakandiruchi la Kanaani, Mulungu amamenyetsa nkhondo zoyasiyana nkumathandiza nkumapambana. Now at this time afika apapa amene akuwapeza kwa Moabu akuchita mantha poona zikulu zimene Mulungu wakhala akuwachitira amenewo, ndipo akuwafunira zoyipa kuti kapena ataona tsoka iwo akhozopezerapo mwayi owagonjetsera, kuyiwala kuti uwu ndi mtundu umene adawusankha mchauta. Awa wamadalitso amene anyamula owapatsa Mulungu, mphamvu zimene ali nazo nzochokera kwa Ambuye. Ndipo ndikamana nabwera kondinwa, mukamaona anthu ena alina kukuthekera kwa kuchita zinthu zina, musamalingalire kuti ndi ufiti, ayi satanic, ayi adakhwima. Chauta akati wadalitsa munthu, munthuyo amakhala ndi wodalitsika. Ndipo madalitso amene tiwavomereza nkuwadziwa mchoonadi amachokera pa mpando wa chauta. And izi zingagwedeseka ku dziko lapansi. Sikusankha kwawo, sikufuna kwawo, sikungodzipatsa okha, adawapatsa nchauta malingana nkufuna kwake. Ichi muchidziwe. Muli ndi ambiri amene adakuzungulirani. Yehova adakomera mtima nawo awambitsa utumiki, nawo apatsa zimene ali nazo ndi maluso amene ali nawo, mphatso zimene ali nazo, owapatsa vomerani nchauta. Chifukwa akudziwa ubwino wa zimenezo. Andi simungagwetse zimenezo. Olomuti akambira zotani zidachokera kwa Mulungu. Simungalande, simungachotse, zivomereni. Zivomereni. Mukudziwa abale okondedwa, munthu akamachita zinthu musamakonda kuyang'ana munthuyo. Koma muziyang'ana omuchititsa kuti ali nzolinga zotani. Mukhoza kumuona munthu osafunikira pamaso panu. koma nkuteka pamaso pa Ambuye ndofunika kwambiri ndipo amunthu yo ndiye chisankho cha Mulungu chakuti yadziwikirepo taonani nthawi iyi imene Mulungu anasankhana Israeli kuti akhale oonetserapo ulemerero wake. Now popesa ndi chisankho cha Mulungu chosankha anthuwa kuti akhale choonetserapo ulemerero wake. Okondedwa ndibvetseni chauti adayesetsa kuamenyera nkhondo, chauti adayesetsa kuonetsera ukulu wake mwa iwo. Ngakhale wena sadafunire zabwino, ngakhale mwana anali ndi masankho osiyanasiyana, koma popesa anthuwa ndiye chisankho cha chauta za zikulube za Mulungu zidachitika mwa iwo. Ndifuna nende kuti chiyani? Alipo anthu amene chauta adawasankha nawapatsa magawo osiyanasiyana, yembekezani kuti za zikulu za Yehova mwa iwo zioneka. Yembekezani kuti ulemerero wa Ambuye pa iwo uoneka ndithu. Now ndikambenano abale amene mmadandaula kwambiri chifukwa chakuti zimene Ambuye wakupatsani wena sazilandira. Musadandaule, ngakhale anthu atakamba bwanji za zikulube za Ambuye pa inu yozionekabe. Ndipo inu onyozani mmati ndikambenano olo mutanyoza chintundu wanji za zikulube za Yehova pa anthu osankhidwawo, pa anthu okomedwa mtimawo zionekabe, chifukwa iwo ndiwo chisankho cha Mulungu. Amen. Odala ndi yamra mazindikira kuti ine ndiri kuchita izi monga chisankho cha Mulungu. Ndiri chimene ndiri chifukwa ndine chisankho cha Mulungu. Ndikhala pamene ndikhala chifukwa ndine chisankho cha Mulungu. Mphamvu ndi ukulu wake zidzaoneka ndithu. Chimene chimapambanitsa na Israeli ndi kukhala na Israeli olumikiza nabe ndi Mulungu. Ayi kupambana kulipo. Amen. Chachikuti ndi chabwino kondedwa. Anthu amene ndi ansanje, anthu amene ndi oyipidwa, anthu amene amanyoza, sikuti saona kuthekera kumene Yehova ali kuchita mwa anthuwo, aya maona ndithu, mokuti safuna kuthekerako kuti amapitirira. Kamundibvetsa kani? Bible nena kuti atamva mbiri imene ana Israeli amachita, adazindikira kuti pa iwowo pali dalitso. Adazindikira kuti pa iwo pali mphamvu zina. Adazindikira kuti pa ana Israeli pali chauta ali kuwathandizira. Koma iwo sadafunde mu mtima mwawo kuti zizipitirirabe. Nduti chani fundo iyi? Madalitso amene chauta adzakupatsani si onse ku dziko lapansi adzawalandire. Kuwaona adzawaona, kuwazindikira adzazindikira, kuwafuna adzawafuna kuti akhoze kukhalapo, koma amafuna kuti asakhale ndi inu. As a matter of fact, amanjenjemera nazo. Inu mudziwe sikuti wosamala makunyozaniwa nkuti sazindikira za chimene Ambuye akukuchita. Kuzindikirako nkumene kukuwapangitsa kuti adzikunyozani. Mantha amene ali nawo pa inu ndi amene akupangitsa kuti iwo adzilimbana nanu. Kukamba kwa zoyipazi akuzikamba chifukwa akudziwa kuti pa inu pali mphamvu ina ya chilendo yochoka kumwamba. Bible likuti adaopa kwambiri, adanjenjemera kwambiri, ndipo adawafunira zoyipa. Zoyipa izi sizikubwera kamba kosolo kwachidziwitso, ayi. Zoyipa izi zikubwera kamba kakuti azindikira. Uyuyi ngodalitsika azindikira, mtundu uwu ngwapatali azindikira. Yehova ndamene akuwamenyera nkhondo anthuwa, nde ife tikuwafunira iwo azoyipa. Tikufuna iwo tidawagonjetsa, tikufuna mphamvu zimene zizi zidathyoka. Chifukwa chani muti zithyoke? Chifukwa tadziwa kuti iwo ali ndi mphamvu. Ndi mmene ambiri amachitira ali kupusa kwawo. Mulomozi kuti ndi ndani amene akuwapatsa mphamvu? Nchifukwa chiyani? Nanga ife tingatani kuti tikhale mubale ndi wopereka mphamvuyo? Ndengani timene? Koma ayi ndithu amene watithane nawo, amene watichita nawo motere, awawo koma adziwenso sikudzatheka kugonjetsa chimene Mulungu adakhazikitsa. Kosatheka. Mungotaya nthawi pachabe simungakwanitse kutsetseretsa chimene Ambuye adachikhazikitsa. Sizingataka. Abale okondedwa, ndikufunsa nifunso la mphamvu. Mukazindikira kuti chauta akuchita ndi awa, zimakupangani chiyani mkati mwanu? Kodi mmayamba nawo ubale? Kapena mmayamba nawo udani? Kapena mmayamba ukamba nawo zoyipa? Kapena mmafunira zoyipa ndi kumafalitsira mbiri zawo? Kapena zimakuopyani mwakuti inu mmadzichotsa nkudzita yakutali?
chima chitika nchani muka ya ndikiza na ndiyo amena ambuye yako wachita chokoma amena mkudziwa kuti awawa ndiopo sango njetisa zikulu za ambuye zuku wachitikina mina mosi ya naso ndi mene nuzima kuchitikina mma pangasi ya hali odala ndiyo amena malumikisabe ndi ambuye na afo meneza chima chitika sango cha Yehova na ajira chimene mulungu ali kunena amen kuyesa yesa kulimbana na zoisi palibe amena mapindula indeed ndikambena ana abale amene mukuli kangalika ndi kumalimbana ndi anthu amene chauri adadalitsa ndimati ndikutsimikizirani pamaso pa Yehova simudzakwanitsa kugonjetsa iwo amene mulungu alezera mtima simudzakwanitsa kuti mushokoneze dalitso ndipo madalitso a inuyo sangapezeke ati poti mwanyoza wina sizingateke ochita zonse nchauta olo muta yankhula bwanji mutanyoza bwanji ngati kumwamba kwatsimikizira kuchita chokoma pa wina vomelezani mulibe kuthekera kwa kuiza izo amen chotsiriza ndi chabale okondedwa zindikirani kuti mawawa anthu alibe mphamvu pa chimene mulungu wakhazikitsa potera pa zonse nchauta okondedwa Balaki adaganiza kunena kuti njira yogonjetsera Israeli amene anyamula dalitso la Ambuye nkuti apeze munthu amene adzawatemberere munthu uyo akawatemberera ndekuti mphamvu za ana Israeli zichoka popeza munthu wodwala chifine munthu wodya shima watemberera kuyiwala kuti amene adayika dalitso pa Israeli nchauta ndipo ana Israeli ndiwo chisankho chachauta ndimatilo ndikutsimikizireni musamatangwanike ndi mawu kapena zochita zimene anthu akukuchitirani ngatinu mwanyamula zimene mulungu adakupatsani musamadandaule chifukwa zilibe mphamvu zimenezo ndikuamba ndi anthu amene ndadzowe kwambiri amangolira zilizonse ati potengera kuti anthu akuaka mbira zambiri ndimati ndikambe mudzi wokhala pa phiri subisika aliyense amauona ndipo amauka mbira zimene akufuna chifukwa cha mmene iwo akukhalira ndi mvene adayesa kulingalira kuti kapena tipeze munthu atemberere kuti akatemberera zichitikadi kuganiza kwa wa magazi ndi munthu uyinde wamphamvu mawu akewa ndi amene akhoza uchitika that's why akupereka statement yonena kuti pajatu amene umatemberera amatembereredwadi ndipo amene iwe umadalitsa amadalitsidwadi ndiye tabwera kuti udzatemberera awawa kuyiwala kuti amene amapangitsa kuti china chake chimchitikire munthu potera pa zonse nchauta ngati chauta wanena kuti eya zichitika ngati chauta wanena kuti ayi sizichitika now ndimati ndikambena ano abale okondedwa kunena kuti musamatangwanike ndi kutaya mtima Yehova ndiye potera pa zonse ngati mulungu watsimikiza kuchita kanthu nkamene kamachitika that's why ndikuti pamadalitso a moyo wanu inuyo mudzilumikiza na nchauta musamatenge zokamba zapakamwa pa anthu ngati zapothera pa moyo wanu ayi aloleni onyoza anyoze aloleni olalata lalate aloleni anthu achirikana kali konse koma sadzakhoza kusintha za painu zokhazikitsidwa ndi mulungu wamoyo chifukwa munthu sadzakhala mulungu kosatheka munthu sadzakhala mulungu akhoza kufunani zoyipa zambiri akhoza kutembererani akhoza kuchita kena kali konse koma Yehova ndi amene akhoza kuchita akakamba ndi Yehova tiope chifukwa ndiye mwini zonse ndi amene akhoza kuchita akakamba ndi anthu ayi kaya awa ndi anthu ali mmathelo awo sanga mawu awo sanga tikuchita kanthu lawo dziko sadalengepo tiope wolenga dziko amene ndiye mpatse ulemu wonse kachiwini ndichi mgawo limeneli kunena kuti ino amene mmatangwanika ndi kunena kuti mukamfunda munthu wina zabu zoyipa ndekuti basi zimchitikiradi ayi madalitso anu sadzapezeka ati popeza kuti inuyo mwamfunira wina zoyipa kutanthauza kuti mukati mwamfunira wina zoyipa kwambiri ndi zabwino zimene ali nazo yeuja chizipanga transifa zibwera kwa inu poti mwajiya kwambiri pa nkhani yofunira wina zoyipa ayi tere mudzanchitapo manyazi ndipo sizidzakugwirirani mudzansukapo mtima madalitso anu sapezeka popwete kanthu wena ayi madalitso anu ali pakulumikizana kwanu ndi chauta namvera iye mulungu magawo onse ofunika kuti mumvere amen tikada werenga kumapetokozi kwa zonse ada yesa kunka kamiza kuti abweredi ore mbere na uja ada yesa 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 kwa mutenga balam basi kuti abwere ujayo kukaka miradi kuti abwere mpaka na hata kwera bulu bulu adafika kwa muyankula chifwa mngero ada mchingira uri sunga kwa niti apuse kutembele lazima na ambu ya wadalitza ndepata pita kwa kumene kwa huko Balaamu anaga wadalitza na Israel chifu kwa mpamfu ya dalitzula pa iwo linalibe pa Yehova inaamene muni majamu ambu ya Musa madenka wa ndizo gamba za watu Musa madenka wa ndingani zo kupeke lani inusa na Mulungu Musa mango mvela nkani nari yonse mena ndo agamba ya mtu wina ngariyona njelegezaja isetsa kupaka marope wa antu amene ambu ya dadaritza koma saadza bambana chifuwa ndiki kazi kitso chake cha ambu ada yesapo inapana ize sada bambana pa inuso wena isetsa asa bambana inuso bala mene mujita isi mukosa kukangalika muza lepelaso monga mene Balaki ni Balaamu ada isetsera na lepela madalitso wana sabe zega popweteka wena koma polumikiza ndi ambuye amenadziwa kupatsa moshiyana lolani kuavomereza wena monga mmene Mulungu wachitira lolani kuti ukulu ambuye udzionekeranso mwayena monga mmenenso akhoza kuchitira ndinu ngati ana wake chisisi chili pakulumikizana ndi iyeyo Mulungu wanu wa moyo nthawi zonse ambuye wabwino akudalitseni pamene mukhalanso ndi gawo lakudziunikanso za mmene mmachitira inuyo mukaona wena amene ambuye ali kuchita chokoma mawu abwino madalitso kwa inu amen.